Moho anoa nei kei te haere tonu ngā mahi whakatū anō i te whaitua o Tautahi. Me te aha he mahanga whare e whakatūria ane e Ngāi Tahu. Nō te rā nei i whakanui ai a Ngāi Tahu Property me te umanga hanga whare o Hawkins i te taenga atu ki te kōtihi meki o te whare hou kua whakaingoatia kia kīngi Eruera. Hei tā tō tātou Eruera ara a Eruera Rerekura, he mahanga Māori kua whaimahi i tēnei mahitahi a Ngāi Tahu me Hawkins.
He rā whakahirahira mō Ngāi Tahu ki te mahitahi me te kamupene o Hawkins ke hanga i te whare nei o Kingi Eruera.
Ahakoa e hea tau ki muri, kei te maumahara tonu mātou ki te mana o ngā whare noho hanga whare ara ko ngā Māori Trades Training Hostels. Nā reira nō muri mai i te rū whenua, toko ake te whakaaro o ka pēhea ta tātou whakaora anō i tērā o ngā kaupapa kā meha meha. Ināenei tata ki te rima tau, te oranga, te roa o tēnei kaupapa, nā reira ka taetiki aira, he wawata i tūtuki hia.
E whakai ana a Eruera Tārina, rāwa ko Steve Toa, he pai te whanaungatanga i wānga i a Hawkins me Ngāi Tahu.
Aha ko rima tau, te roa ta tātou mahi tahi, kei te noho pakehiwi tahi tonu mātou i runga no i tō kaupapa kotahi. Nā reira, ko roa e koke whakamua tō tātou waka.
It's a relationship which is built on trust. There's a lot of things there that we're breaking sort of a new ground, but I think as long as people are communicating in a transparent way and leaving the any agendas or personal goals aside, it's hugely satisfying to see people who may not have had an opportunity to enter the industry get that opportunity.
Aha kua tōna te kaumātoru ora o ngai Māori e kore mahi ana, mā tēnei kaupapa, ka whai hua rātou.
Neke atu i te kotahi mano ngā tauira Māori ko kuhumai ki te whare o he toki. Ināenei ka tae tiki aira he toki rātou, ko whai mahi, ētahi ka akuanei ka puta mai i o rātou ka tutuki pai, i o rātou akoranga mahi ara ko te whiwhi i te apprenticeship. Nā reira ka tae tiki ai, ko whai hua i tēnei o ngā kaupapa.
Mō tēnei tauira, uri hoki no Ngāi Tahu, kei te whaia e ia tana wawata ki te whai mahi.
Once you finish your apprenticeship, that doesn't stop there. They offer more training to further yourself in the career of choice, and this is my career of choice, so hopefully one day I'll be sitting in the office and having a job of my own to run, so that's the aim.
He 8.5 miriona tāra tūtū mō te whare o Kingi Eruera, ā ka mutu hei te hui tāngaru a te rātou. Eruera Rerekura, te Karere.